Murugendo yarimwo mu ntara ya Kirundo kwitiriwe inkebuzo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye komine Busoni ku mutumba Murehe ariko hacukugwa ubutare bwa Castelite na Corta. Abarongoye societe Bumeko icukura ubwo butare Burundi Metals Company bakaba barasiguriye umukuru w'igihugu ibidasanzwe kandi bitangaje aho mu kirombwe cahoze cimbwamwo ubwo butare kuri leta mbirigi abazungu basize bazibiye ico kirombwe bakoresheje ibeto kugira ngo abarundi ntibazobice nikanda kuwo mutumba wa Murehe wuzuye ku butare
ngaha imwe bwa barundi mutanguye cyanke kera n'abazungu barabwiye
Kera abazungu barabimba cyane gose bamaze imyaka 50 ngaha abazungu bamaze kuva ngaha bace bagenda bafuriye barabetona barungana n'amapeto aha hose nitwe twahakoze tuhaziburura tumaze kubona yuko hari
umva ko ari kugira nti tuze tububone
tuze tubone ikintu na kimwe bashize
bazibura mugabo bari baratwaye ubwabo baratwara twikokiye bacavuga bati
cyamuziburamwe muzibira ntihagire umurundi azobibona bacha bari bamaze imyaka 50 babwimba bonyine
bagacandu twenga ngo turabakene kandi bazaho dutu aho twotungi
ubutunzi buringa ubutunzi buringa hatumaze kugera ku miliyoni 12 n'amajyanindwi itoni imiliyoni 12 z'amajyanindwi buzuye muri runo musozi mwiyumvire ama ubutunzi bungana nk'uko ubutare buri terete bugera ku miliyoni 12 n'amajyanindwi n'amafaranga menshi cyane rwose yotuma igihugu cyihagarara ari ngaha muri Murehe gusa
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiraniye n'abarongoye societe Bumeko iriko icukura ubwo butare bwa Castelite na Corta yamenyesheje ko mu minsi itarambiranye hagiye kuzokubakwa hinguriro rihingura ubwo butare kugira ngo buzoshore gushogwa buhinguye
murabonye amwe birego baravuga yuko urundi cyo gihe hari bonye ne bazibiye ngo nipigire toni toga dufise Nero ubu nebwe ikintu kinezereje nuko bwa mbere muri abarundi nebwe nk'abarundi muravye twakora iki kugira ngo ubutare bwacu dutangure kubyaza umusaruro
murakoze muvyeyi nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kubona icambere na mbere mwafashe uru rugendo mukaza kugendera ubutunzi bw'igihugu cyacu cy'u Burundi buringa nukuri twagumye dukora twipfuza kandi yuko mwebwe nk'abarongozi bacu mwohashika mukabona ubutunzi n'amaso yanyu dufise mu gihugu cy'u Burundi aha ku musozi wa Murehe hariho ubutunzi budasanzwe bw'ubutare bwa Corta na Castelite ariko twashizemo ingufu nyinshi cyane gose tumaze twamaze umwaka n'amezi ndwi tugira ivyigwa kugira ngo dushobore kubona neza neza yuko ubutare buhari bukwiye ko bwoteza imbere mu ekonomi y'igihugu cyacu cy'u Burundi tuca dusanga ko ahubwo ubutare buhari burenze kubera kuko ababirigi kuva kera bamaze imyaka 50 babwimba nga bamaze guheza babonye bagira bave ngaha mu Burundi ubukoroni bugira buheze niho rero baca basiga basibanganije aho bariko bari barateguye ubutunzi buri barabetona n'amabeto n'amasima barugara baranazibira barenza ko kwivu kugira ngo ubutare ntitubone neza aho bari bageze mu kubutegura rero twebwe twakoze igikorwa kinini cyo gutangura kwanza kurondeza kugira ngo dushobore aho hantu kuhasibura no gukura kwayo mabeto no kuraba kugira ama etide yandi kugira tubone umusozi wose ubutare buhari bungana gute ubu butunzi tumaze kwiga kubona ubu butare tumaze kugera ku miliyoni 12 itondi miliyoni 12
Itoni miliyoni
12 nibiro ama nibiro amajanindo
muri ko murabaza ku isoko mpuzo makungu itoni kugwa ngaha
ubu itoni ya Castelite nchambaza mu partenaire wanje niwe nsaba service ni wajejwe ibyo gushora niwe yocha sigura
itoni kugwa
ngaha estimative y'ibiro iki toni kugwa ngaha ku isoko
fata nk'itoni nka 200
itoni
200 zirashi container imwe irarenze irashikana ibihumbi majana atatu mirongo itanu by'amadolari
toni mirongo ibiri
toni mirongo ibiri
umva ucawumva rero umaze gushika ku matoni amamiliyoni cumi
cumi n'abiri
muraca yumva amaherari
n'amamiliyaridi menshi y'amadolari nk'amamiliyaridi mirongo itanu y'amadolari arenga
amamiliyaridi mirongo itanu y'amadolari ni imyaka yo kubaho u Burundi kori muhero w'isutsorinda ushika turya
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 nk'abarundi rero nyakubaha umubyeyi wacu tubona yuko abarundi buhaguruka bagahagurukira iki gikorwa cyo kwimba ubutare mu Burundi kuko niwo mushinge ukomeye wa ekonomi tubona byoshobora yuko dushobora kwihagararako tutarinze kuzera inze kurondera amadolari kuko amadolari turayafise twebwe nyine ngaha mu Burundi kubera ubu butare burarondegwa cyane ku isi yose ubisi ntishobora kubaho idafise ubu butare rero ubu butare burakenewe cyane rwose yuko tubwimba hama tukabushyira ku isoko hama tukaronka ayo madolari dukeneye gukoresha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi
hariho ijambo nabatesheje kuvuga ngo tuzoshora ibintu biri mu ivu nta mugambi w'uko dushora kasiterite ihingwe yitwa kasiterite jana kwizana
egome murakoze mubyeyi mwiyo ntumbero nyene igihugu mwipfuza ko duhingura ubu butare tukabushikana aho bushika kwijana kwijana tutarinze gushora ivu baza kutwiba batuhenda ngo
batumva twaye ivu harimwo koruta akaba kasiterite agacavuga ngo yaguze kasiterite mugabo yadutwaye na koruta atayiguze mugabo tushoye kasiterite ukwayo koruta ukwayo inzahabu ukwayo nicyo mukwayo ntuze kwivu ukwayo niho tubona tuti twashoye ibingana uku amahera dutana yangana kandi batatwivye
kandi mwiyo ntumbero nyene harimwo n'ubundi butare bwitwa nobium buzimvye gusumba ni kasiteri cyangwa na korte nabwo babitwara kuri gusa ntibigera babitugurira kuko nta buhinga tuba twakoreje kugira tuyikuremo nabwo dufise ubu rero twebwe twaragize recherche hano muri societe Bumeko tugimaze kugira so recherche twarashitseho dushobora guhingura iyi kasiterite tukayishikana kwa aka kantu mubona aka kantu mubona ni kasiterite ijana ku ijana na kimwe kindi kirimo
kwifuza gushora nk'ibi
ego
kiri kijya bita rero lengo
lengo haba lengo y'inzahabu ariko nayo ni lengo ya kasiterite tumaze gushikara rero ngaha tuba tudugije igiciro cya wa mwimbu twashoye aho twawushoye tuza guhomba tuca tutegurira ngaha tugashika ku irengo tumaze gushika ku irengo twoba tudugije igiciro cya bya biharuro mwumva yuko byaba bihagaze ku mafaranga angana nkajya twavuze tuca tuyagwiza inshuro n'inshuro
none rero wumva niyo ntumbero niyo ntumbero kuko urumva nk'ubwo butari namwe mutararonka ubuhinga bwo kubuhingura mugabo tubaye turihinguriye ubwo bundi bukomeye wacu abagomye wacu rero nk'ubu mugiraniye amasezerano na leta ubu mwagiraniye amasezerano n'igihugu yuko ubu mugira mutangure tugire irihinguriro rihingura izi uravye vyo dutwara igihe kingana iki kugira tube dushore mwihweze ko mwamaze gutangura kubibona vyo dutwara igihe kingana iki amamashini kuyazana kuyashyiraho gutangura guhingura kugira amaese muri aba twamara umwaka tutarahetse
oya
simo
amezi atandatu twaba twamaze gutegura iyo hinguri icyo twosaba nk'ababyeyi leta muje tugakorera hamwe kugira ngo dushingire ihinguriro twongere twimbe umwimbu ukwiye twibaza yuko mu mezi atandatu twashobora kuba dumaze gushinga iri hinguriro kuko twaramaze kumenya aho amamashini twayakura ibintu byose twaramaze kugira amayitide yacu
imigambi batukora ni yuko nyine urumva leta y'u Burundi kandi mwe murimo nituvuga ngo biki n'ibiki ibi ni iby'abenegihugu ubu butare ni ubw'abenegihugu abenegihugu muri bo nyine baciye bavuga bati twebwe tujya twite ku rutare tuzane ubuhinga turondere n'imitahe tujya dushinga ihinguriro ubu rero niwo mugambi dufise mwiza kugira ngo dushore tutazimbwa kandi iki gihe dufise dushoye nk'ibi niho n'isoko irihuta kuko ahandi baca bavuga ngo twe ntabyo twashobora guhingura muga dushoye iki urumva ntibashobora kwihinguza rero ikintu cya mbere mworemako ni uko kare narabonye yuko twaca kurengo tubaze ko tugire ngo amasosiyete ku ruhande ayo masosiyete kwari kugira ngo abigipfungu ahubwo n'igihugu cibwe tubona none rero ubu mu migambi tushaka gukora nuko ubu tugiranira amasezerano mwene mwa mufise imitahe murazana imitahe ya nyuma imitahe mutegerezwa kuyungukisha murakeneye kwigaruka kwisubiza umutahe wanyu murakeneye inyungu murakeneye no guhembwa ku buhinga bwanyu ico gihe rero leta mugirana amasezerano yazanye ubutare nawuzana ubuhinga n'amahera hageze rero gushora twandusigaye tuvuga tuti ubu mukiya ca leta hinjiraye igitwa ndiko ndavuga barundi ni kubereka abajya abandi b'abanyamahanga akubwira ngo nazanye amadolari ngo ntegereza kuyatahana ugacusanga fashe nk'ibice bishira nka 40% byose bisubiye mu mahanga mugara barundi babikoze ayo madevize yose aruhukira iwacu kuko barundi bakeneye amarundi bakoresha mu migambi yindi iterambere bashaka rero kuzana ibipfa hanze izo mashini ibyo tutarahingura igitoro dushadukoresha amahera akaja kuzana ivyo bintu tukeneye mu gihugu cyose ukeneye kugira ihinguriri kuko iki naho tubanze kugikora ntihazabura uwundi nawe acagira ihinguriro rizana ibikoresho bikorwa muri iki rero umenya hava mu iki ibikoresho bakora muri kasiterite ni biki ni biki
kasiterite ivamwo ubutunzi buhambaye
urabona ko atangiye se kasiterite bwigese mutamwumva ibitagwa igese byose ibiyiko birimo n'amafurushe
oya kuko irazimbye ibiyiko nibijamwo
ibiyiko bicayiva mu cuma iva mu cuma kuko naco nyene kirafise inox
kasterite ikintu gikora cyane gose n'ubuhinga bwa technology bwo gukora amateleviziyo amamodoka indege ibintu byose no mu miti burya kasterite irakora mu miti nayo ego ero ni bintu bya technology do point
mugarumva hari ho cavuga ati hako nzogira transport ntwara ivyuma nzogira transport ngiye gushora ivyo nakoze hari hamahingo yashobora gucaza mu Burundi
biriho byinshi cyane gose ibintu byo
cyane aha duca tubona ko Burundi buri bugahiye aha rero ko utawe kubona ivyiza byo Burundi ndababwira abarundi ivyiza byo Burundi tutatawe kubibona aha rero niho shetari gire tagure gukora aha shetari gire tagure gukora aha bacha bagura hari abarundi ngaha bifatwe na shetani bacha bavuga ngo nta kuntu mu bisambura kuko murabana nk'umuntu yarenza abizibira ngo ntitwigire tumenya ko dufise ubutare akagenda ashize mu namabeto mwiraza ko ariko aratwenga ubunyene ntabura abarundi abizizwe n'umutima mubi abizizwe n'abadayimoni aho ubunyene bife kumenyekana bacha baja kuba amahera ngo genda mutobi wanyu bitobere bonyene kandi babona ko tugira dushike tubabona ko tugira dushike murumvise ko gushinga ihinguriro ntivyo twara amezi atandatu reka duce ruja ku kivire aha rero nk'ubu nawo mu bushikiranganje bwo butari n'agataka ringa nta n'umwe hari kuko ntavyo bababaye nico gituma tacho tutatera imbere mu butare ntacho byabinezwe ko nk'ubu baranababaye kuko barashobora guca bagura bo nyene bati bitobe naje ndababwire ndabaremesha nanje nshara vyifatira mu ntoki tuzoruhuka turoyisa ubutare amasezerano tuzoyakora kuko ubutare tugira turabe ubutare twizizira nka butatu tubwizizire tubuhingure dushore dushoye ubutare hanyuma abo bavango barabuze amadevize ndabe ingene bizogenda mwumvise igiciro urumva ko izo mashini mwagiye kuraba zoshobora kuduha itoni zingahe zibiri ku munsi
ku munsi dushobora gukora itoni zitanu kuri iyo mashini
itoni zitanu mwumvise ibehe mwumva ku munsi twatujeje angahe igitoro cova ngo twokimara mwumva ku munsi aho nyene hakuri uwo musozi ku munsi mwumva igitoro cova ngo twokimara urumva rero iyo turiko turavuga tuti Uburundi aha bwavyutse biraheze imana burya yapfuye kubona abarundi batabwira umutima mwiza baranka kuzana ama y'amacakubiri babona twese ubuturu umwe imana nayo iravuga ati reka ndabereka ivyari vyihishije raba ivyo bari baranyegeje bari babizi iyo tu iyo mwumva iyo tubikora ku myaka 50 heze umva bo barimvye imyaka 40 bagiye bacarabizibira baca bari babandika ku ma internete ku Burundi mu Kenya kandi bazi ko dufise itunga none mwumva iyo tuba twavyimvye ku myaka 20 heze Uburundi babugeze he nico gituma rero bakunda kudutoba no kugira dutobira itunga ntituze turonke umwanya bwo kuzohingura tugira amahinguriro Uburundi butunge nico gituma dutobera abarundi mwese kanure kanure ducunge ntagire uzosubira kudutobera twigire kabisa dukore gushika dushitse aho kandi murabizi ikorane twakoze hari handitse ngo ntituzoseka twebwe ariko zotaga ifashanyo nibinyene ntumva buro none tuzoyakoze iki tuzoya dufasha abandi reka dukore rero tuje turi kumwe twese birashoboka mugabo dutatanye ntacyo tuzoshikako imana niyo nkuru kandi niri kora bitwereka nubwenge abarundi ndamaze gutora hari habarundi babiri bamaze kuboneka bafise ubuhinga bukomeye bwo guhingura ubutare abo rero nk'abo babiri n'abarundi bazoca bafasha kugira ngo dushobore gushika ku kintu kandi bizogenda neza imana niyo imana yarahezagiye Burundi kandi izoguma ibihezagiye igikuru nuko tugira urukundo gusa
aho ku mutumba wa Murehe muri komine ya Busoni umukuru w'igihugu akaba yarasiguriwe ibyavuye mu bushakashatsi bwakoze kubijanye n'ubutare bwa Castelite na Corta kuri uwo mutumba wa Murehe
rero aha hose mutuba twafashe umwanya umwaka n'amezi ndu twiga tubaba intoboro ku ntoboro aho dushobora kwinjira tugakuraho ubutare rero dusha tugira ayandi maraporo ya Maitide twagize hejuru ku musozi wose kubera hariho ubutare buri ku cyo twita Roshme ariyo dusha twinjiramo kuraba ngaha rero n'ubundi butare buri ngaha hejuru kuri Sirifasi aribo bwubwo twakiye tukubwira ngo Maitide ubu rero bufise kantite yabwo twaramaze kuyitora nyinshi cyane rwose hama ubu nabwo Rochdale nabwo ifise kantite yabwo nyine kuri Rochdale tujye kubereka ubu tubomora ibintu bingana uko nk'ubu n'ubutare 60%
harimo 30 kwijana yine 90 kwijana
ariko imaze
kandi kare bibuye mpora mbona biremere ukunyene dusuka gahasha rando mpora ndabibona turanza ku ipimisha
uyu ni dead uri sosiyete niwe buri munsi aba ariko arakorera mu isosiyete ubu nawe ni umupatineri wacu witwa wandi ko niwe usaba wacu muri sosiyete
nabyo
ni n'ubundi bwoko nyine buhava wihenda ko ngo si Castelli ariko nayo ni Castelli yose ariko murabona kidasa niyi ibi zirashobora kwiyoberanya udafite ubuhinga ugasanga uragushije ukibaza ngo siyo kandi ari kimaze kwimba imetero amajana 50 winjira indani rero dufise inkizi zishika 5 ushaka kwimba tuzozikuza hama hasi ngaha nyine turi dushatse tugahera ngaha tugaca twimba etaje hasi kugira ngo dushobore kubona ubutare kuko umuntu uze karakteri umugenzo w'ubutare ntugenda gusa hejuru gusa ugenda ucuri
bishi buri munsi gusumbya
rero hejuru hari buke ariko uko wimvuje hasi hari bwinshi tumaze rero gukata ngaha tukagira izindi etaje hasi tuzogenda tugutora uri hasi bishika ku nivo yo hasi
mu ngero rero cyane mu semestre semestre fizikisi etwa
etwa tugapima gahanye je kurukora
Il y a une castellite.
Ushika ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo.
Abaixa, 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 abaixa. Bam, 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 bam